video twatende ka urendo muwina Kristu Yesu de kwesha ukololesha ino madiyo kabiri de kwesha ukusula ifipope ifolesa aletu pela ufweni ifyachitike kuliva mukaloti iryo wasulile ichipope nokololesha inuma
iwe loti pamono lukwalo mono lukwalo be sendane ni mufume mumusumba mumusumba wikishe chipope nde mipela ilio mule mwilole shenu iwe loti
iwe loti pamono lukwalo
sendane ni
sendane ni
Misumba shivili, Sodoma na Gomola, bawantu batalama, kulilesa yebo, lesa yebo, elyo lesa atile, abawantu ndebona ula, bantu nomba. Ubu bi wafuni, imisumba shivili, Sodoma na Gomola, aba bantu batalama, kulilesa yebo, elyo lesa atile, aba bantu ndebona ula, bantu nomba, ubu bi wafula, iwe loti.
Iwe loti, pamono lukwalo, senda neni, mufume mumusumba,
mufwe
kishe, chipope nde mipena, iyo muleya, mwilole shenuma.
Bamunyina ne ichirenga okuwelela inuma muwina Kristu Yesu. Bamulandua kuti amano Yesu na matondonganyo Yesu yashala umanila ya chalo kutemwisha ukunwa ukupepa pamono lwambo eko kisha amano Yesu lero kuchenji tukwala kofe imibili echilenga ukuwele lenu mamu wina Kristu Yesu
fwe wantu kwa mo ilio twa ipela twa ipela twa sala Yesu ukube mfumu Yesu Amano Yesu, yashala kuma, echilenga, nokuwelenuma, fwe bantu bamo, ilyo twa ipela, twakonka Yesu, ukube mfumu Yesu. Amano Yesu, yashala muso, yashala Sodo echilenga no kuwele no kuwele loti
iwe loti
iwe loti
pamono lukwalo senda neni mufume mumusumba
mufwe
kishe chipope nde mipena iyo muleya mwilole shenuma
Bambina ifwe, bambina kwashita ya kusala, kwashita ya kusala. Twasala lesa, ukube mfuku Yesu. Lelo tatulaba, kumawenga yo twasha echilenga. Nokuwelenu, nokuwelenu. Bambina ifwe, kwashita ya kusala, kwashita ya kusala. Twa sala lesa, ukube mfumu Yesu. Lelo tatulaba, kumawenga yo twa shame chilenga. Nokuwelenu, nokuwelenu ma.
Vamuka valoti,
mushila,
mushila valeya. Maibukisha, ama kwendi, ayo
Laisse ta foi,
avalons les chaînes,
n'angoulons pas d'eau.